Katibe mlalelwe SRFM uhleli ohlelweni ivuka mNazaretha angukhumbuze nje ukuthi ke osukwini lanamhlanje akhona ke amakhosazana sizokhuluma nabo njengoba sazi ukuthi ke inyanga le kaJuly futhi kunemikhosi ke emkhulu yamakhosazana ngokuhlukahlukana nangekwemigidi bazosichazela ukuthi ingabe bazizwa kanjani njengoba nje kuJuly futhi uJuly uchazani kubona. Sizolokhu nje sibazama sibabheka ukuthi ingabe bakhona yini na emoyeni. Wena hlala la emsakazweni wakho abaqulu FM. Gandike lapha imzuzu ilishumi na nike lapha lishayileke ihora lesihlanu gandike njengoba kade ngishilo ke ngathi ke emsakazweni ke abaqulu CFM sinayo ke sinamakhosazana esizokhuluma nawo enye yawo ikhona ilapha ke njengamanje emoyeni igama ke ngumnomthandazo walapha ke kwagazu endaweni yase PM PMB Pietermaritzburg. Iphuma ke eThempelini iThulani kumshumayeli uSibiya nomkhokheli uNtuli. Ake sithathe ithuba ke sikubingelele nomthandazo emsakazweni abaqulu CFM.
Ngithatha lelo thuba ngibingelela bonke abalaleli be-SACRFM.
Uyaphila
igama lenkosini yethu onyazelwesulu.
Uyaphila ekuseni kuyilisabatha.
Ngiyaphila msakazi wami.
Nakho ke ke namhlanje ke okanye ngalesi sikhathi samanje inyanga kaJuly lapho sazi khona ukuthi umkhosi omkhulu nowamakhosazana usuku khona nemigidi ngokuhlukahlukana kwayo sibe sesithi ke masikhulume nawe esikhathini samanje usichazele ukuthi njengoba kuJuly wena njengenkosazana uJuly uchaza ukuthini kuwe futhi uzizwa kanjani njengenkosazana kuJuly.
Oh okay, ngiyabonga msakazi. UJuly mina njengenkosazana usho lukhulu ngoba ngikhumbuza kumina ukuthi ngubani. Ungikhumbuze ukubaluleka kokuziphatha nokuthi ngibaluleke kangakanani phambi kukaNkulunkulu. Mhlampe abalaleli bengazibuza ukuthi yindaba ngisho kanjeni. Kuvamise ukuthi emva kokuthi kungenesomdede mhlampe ngomhla ka-3 kube khona umkhosi wamakhosazana okuwumkhosi wokuqala lapho sisuke sihamba khona siyohlola ukuthi sisaphelele yini siyamakhosazana. Mese siphuma lapho sihambe siye ezulwini siyonikela siyobonga enkosini ukuthi sigcinile siyamakhosazana siphinde siyicelele ukuthi iphinde isigcine sikwazi ukuzigcina siyamakhosazana.
Kuzwakala kahle inkosazana. Ake sibuze kuney'nhlobo zemigidi ngokuhlukahlukana kwayo eyayibe khona ezulwini niyibambe mhlawumbe ungake usichazele kabanzi ngayo mhlawumbe usihlukanisele yona.
Yebo. Manje ngifike lapha emgidini umsakazi wamqonqoleni khona umkhosi olusuke ulandela lo mkhosi okuhamba ukuhlolwa uvamise ukuba mhla 7 umkhosi waseNtanda lapho siwe siyothandaza khona siyocela ubaba mkhulu ubhombela ukungena komhlangano kaJuly ngoba uthi umnikazi wesonto ubaba onyazi lwesolo umhlangano kaJuly sokungakangeni umama khosazana engakayintani suke sambileke siyamakhosazana siyocela ukuthi umhlangano ukwazi ungene kahle.
Ngingene emlonyeni nje mhlambe lo mkhosi lo kusuke kuhambe amakhosazana kuphela ehlangene endawonye.
Yebo kusuka amakhosazane kuphela futhi amakhosazane avumeleke ukuhamba amakhosazane asebhabhadetini.
Yebo. Kuyezwakala kakhulu ke nkosazana. Masiqhubeka nje lapha sibheka kule migidi ke suka ikhona inhlobo zawo ukuthi kuqala lo kuze lo mhlambe ungasichazela lapho.
Yebo, kahle amakhosazane anemvonolo e-7 okuhluke kakhulu ke sontweni ngoba ibona wodwa nemvonolo e-7 kuvamise ukuthi mesiphume entanta mesibuya nje tanta akusasa akuseqale ukuvonola imvonolo yesilungu angeke ngikwazi ukuyilandelanisa ngoba kusuke kuphuma ezulwini ukuthi kuzoqala yiphi kugcine yiphi akuhlale kuyimvunulo eyodwa ngaso sonke isikhathi eqalayo kuba imvunulo ewuphinki kube yintsephe kube yigwababa kube yiveyila mese kuba yisikoshi mese silinda izwe ezulwini ukuthi sekuyimgidi yabo bonke abantu mese kukhani sivonola imvonolo yesizulu. Kule mgidi ewu-5 engiyibalile ngiyaxolisa ukuthi ngisheshe ngadlulela kumvonolo yesizulu. Imvonolo ewu-5 engiyibalile kusuke kuyisonto lokuvonola amakhosazane kuphela. Kusuke kwamakhosazane nje kuphela avonolayo abekho abanye abantu abasekuyivonola. Kusuke kuvonole le mvonolo ewu-5 engiyibalile. Mese ngibala imvunulo yesizulu kuba imvunulo ya-6. Mese kuthi mhla 25 July amakhosazana asuke ebukweni ezongena emgonqweni asuke evunule umJafethi. Umgonqo oqala mhla 25 July uphume mhla ka 25 September ongavumelekile ngokomthetho ukuthi inkosazane ikhulume kodwa silisa ngaphandle kokuthi ayikho.
Oh, kuzwakala kahle impela.
Ewe.
Nginokubona lapha senginibona bothathewethu seninamacashaza lapha esiphongweni. Lokho kwenziwa mhlambe ngayo lenyanga na emkhosini wasentani noma kunesikhathi sakho.
Njengoba kade ngishilo ukuthi eqale kube umkhosi wokuqala nje wamakhosazana ovamise ukubamhla ka-3. Ya lapho sisuke khona siyohlola ukuthi sisaphelele yena sikulungele futhi ukuya eNtanda.
Ya kuzwakala kahle kuzwakala kahle. Akuthathi ithuba ke njengamanje uyale kunamakhosazana amaningi alalele bakulalele othongathi bakulalele eBhekuzulu old location bakulalele ema 300 bakulalele emakwatasi bakulalele kwaceza ngabala indawo eziningi kakhulu kunamakhosazana akulalele njengamanje kunabanye abafisa ukuba amakhosazane bezokhetha inkosi ebuhleni ungabayala uthini nje amakhosazana akhona njengamanje akulalele
ithinje ntaba yepheza yakithi ebuhleni wamaNazaretha nama nawonke amakhosazane asazolandela onyazi lwezo njengonkulunkulu ukuthi kubalulekile ukusiphatha kahle njengonkosazane ngoba thina amakhosazane sisibuko okubalulekile ukuthi siyiphathe kahle njengesibuko sikashembe futhi kukhona laphaya emthandazweni esabatha lasho inkosazane ikhishwa kabili ngafunda ukuthi uqeda umthandazo siyothola ukuthi inkosazane kuphele ebusiswa kabili la kuthiwa khona wena ndodakazi lalela isifundiso sikayehlononyoko siyothi ihlonipho ehlononyoko umalala kahle sinenza abazali bakho yokwandelwa iy'nsuku zokuphila kwakho emhlabeni uyakubusiswa ekuganeni kwakho nenzalo nemva kwakhe iyakubusisa. Zimbili into ey'busisiwe, kubusiswa wena, kuphinde kubusiswe inzalo yomzimba yakho.
Kuyazwakala kakhulu and siyabonga kakhulu futhi ke neziyalo suthe wasinikeza intaba yayipheza ekulalele njengamanje. Hayi, siyabonga kakhulu ke Nkosazana ngokuthi usinikeze isikhathi sakho bese uxoxisana nathi la emsakazweni abaqulusi FM.
Kubongani namhlanje nabazonke abalalela bengilalele ngithi inkosi inibusise.
Amen, umuntu usethola ibusiso siyithole emntwini omkhulu intaba yepheza yonke madoda. Siyabonga kakhulu ke Inkosazana. Siyabonga kakhulu ke Inkosazaneni ke siqeda ukukhuluma nayo ke lapha nake uNomthandazo Gazu le Peter Maritzburg eThornville Thulani Temple kumshumayeli Sibiya nomkhokheli ngicabanga ukuthi ukwantuli lapha ya uma ngingaphosisi.